Haraheze iminsi itari mike mu gisagara ca Bujumbura hibonekeza ikena ry'ibinyobwa bihingurwa n'ishyirahamwe Burarudi. Abanyagihugu bakavuga ko bitoroshe na gato kuronka ivyo binyobwa, cane cane ikinyobwa ca Amstel hamwe n'ica Primus. Na hamwe hamwe hageze ngo haraboneka ivyo binyobwa, abanyagihugu bidoga bavuga ko usanga ibiciro vyiyongereye k'amafaranga ashika amajana atatu canke yarenga.
Bujumbura ugere uronke ikinyobwa ca Burarudi bitoroshe cane. Amstel yahora igurwa ibihumbi bitatu.
Ubukene bw'amafaranga y'agaciro akoreshwa mu kugura ivyankenerwa kugira ivyo binyobwa bishobore guhingurwa, hamwe n'uko hari icuma cari capfuye cakoreshwa n'iryo shirahamwe, nivyo vyatumye haba ubukene bw'ivyo binyobwa kubw'isoko ryacu muri Burarudi. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bagasaba leta gufasha ishirahamwe Burarudi gutorera umuti ibibazo biri hanze kugira ngo ivyo binyobwa ntibisubire gukena mu gihugu, ndetse n'ibiciro bisubire uko vyahora.